kumama lo ondizalayo, 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 kumama lo ondizalayo.
Dathi eh, wathi ewe, dathi uthini ke ngomntu wathi
I sing kumama lo bebhala le ncwadi, I sing kumama